Utholakale esemathambo mhlophe ugogo wabe ukuthi ulahlekile. Uselina amagoboyi eminyango editor kwabe ukuthi ulahlekile ngoMarch kulonyaka. Utholakale noma ke utholakale amathambo akho kuthiwa athole ngowesilisa entabeni abeluse isinkomo. Nokutheke esihambele wadibana namathambo nesigobho sekhanda wahlaba umkhosi. Umphakathi nomndeni bayake kule ntaba nangempela kwatholakala ukuthi noma ke bawathola ke umndeni uvumile ukuthi awakhe. Ngoba ke kutholakale nesimpahla owayesigqokile khona lapho ke uma besho ekhaya bathi ke waphuma eyotheza akaphindanga wabuya bamgcina ke noma ke bamcinga namaphoyisa nomphakathi bakhathala njoba ke eze watholakala manje amathambo akathathiwe ukuba ke yo-checkwa kuyoqinisekisa ukuthi nguye ngempela na lesi sigameko senzeke ke lilo village eLimpopo kanti abantu baphawule kanje ezikhundleni zokuxhumana kalolu udaba. Nangumthetho kulaba bathi ke bezikuphi izingane kuyacaca nimazi kumuntu omdala ukuthi ke unenkani kanjani. Banenkani laba futhi ke uma kubakhuza kusuka ke impi yangempela. Nangumthetho nkosam ngesagugu umndeni ke mawududuzeke kubuhlungu ke bakithi ngentombi endala. Hlangana phakathi kwi-comment section ungakhohlwa ukugcinizela u-subscribe uzothola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel.